Ku ibyaremwe iurambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe
Simareza Thank you.
Sumu nezero, wamuzi yawe. Sinza pusu musibi.